Yeah! Ha! That was T-Ers! Joey Candyman, baby! Ha! It's a Ramajang rapa, papa! Kutanye wagachin! Ay! Kaujueta sa! Ewe! Batlo hele! Rekwa tsware tsware! Habari tsikore rena rebo ma! Ewe! Batlo hele! Rekwa tsware tsware! Habari tsikore rena rebo ma! Ewe! Batlo hele! Re batla go ya jankane deadly combination on the track ke boma kujo spectro double ts it's a mess la la masaka re tunsa le roletsa pirara di fitlhile re tlo le tlatsa like ba fitlhile ba tlogele ba tlale le naga ba itibetse re ba direla filimi later action ba tlogele re ba tshware tshware ga ba ritse gore re na re boma ba tlogele re ba tshware tshware ga ba ritse gore re na re boma
Double TS majang grapa Odyssey on the beat. Tsamo tsasa pele ifuna na zwaka la ka beat. Lyrically na ke a rocka ke tlo speecha like G. Ko tlapele ka di line no botle biru gabeji. Ke le shapa ka le panta di rhyme ke di tanka. Ke rapa la tafela ke le pata jaka dinta. Le busy le la rapa le ho bula jaka dinta. Na ke out here wete maro tor ke rata dinta. Di juta ke a di puka ba di Afrika ba guta. Ke le hala la bula jale karame tika juka. Ko mepa kwa sessioning e ke fitla ba guta. One toyo ka song follow dono tala pelwa shucha. Ko mepa ka moka le lesbian cha di pregnant. Ko nyaka ka bete le ke to wa di sha assignment. E twa rama ke pina fela nena li di saken. E le gay cha wa bari e nel pela ka di treatment.
Batlo hele re ba tshware tshware ga ba ritse gore re na re boma. Yowe batlo hele re ba tshware tshware ga ba ritse gore re na re boma. Yowe batlo hele batlo hele batlo hele re ba tshware tshware. Yowe batlo hele batlo hele batlo hele re ba tshware tshware.
When I step on the mic ngathi raise up your flag. Maunga phaka misi zandla ngathi that means you work. Mrepa that means you lack. Bosh nangwe mpela tleva sabela le track. If you are spite asukekela u crack. Majang rapper on the move. If you send leveni ngathi step aside for tech. Odyssey on the beat. Double TS on the heat. Bom rapper baba weke kari please move back. Style is like it can't get like tracker reka meke. Ka metaphor ke title like soka mo harabeke. Di line di dlala mabeke monyake monyake. Iskili ke tse baya di feta za Ronaldino. Ka di punchline ke botloko ho feta peina lino. Sam baita ka michino asam beef ke GD. Bom rapper baba di chila ke ba kapisa ka SCT.
Batlo hele re ba tshware tshware ga ba ritse gore re na re boma. Yowe batlo hele re ba tshware tshware ga ba ritse gore re na re boma. Yowe batlo hele batlo hele batlo hele re ba tshware tshware. Yowe batlo hele batlo hele batlo hele re ba tshware tshware.